Sisi hata watuseme, Sonko na Jasini wagonjwa wa kichwa. Watatusema siku ngapi? Masida zimebaki, KCX imebaki. KCX imebaki. Sijui mnaona inatembea polini kama imepata shida. Safari Kenya. Washani staki, first report. Wacha nikuje hapo. Mercedes moja imebakia ile KCX.